gone.
So she was seen as a superannuation as once a man of a dinner, Catella Maje, Miss Kumangas, Miss and Pis Kumangas on the Etumos Molay, Sizzling and Celebant to Slavo Bemnan de Gubanje, but this time around the Smirnoff Fashion of Washogotis and also Tanak Pocotti, and Bang Magela Band was a no man's land and Abang Vesan and Bafuk and Bama Gobang and Bella into Abang Tulana and Giazing and Bella. Smirnoff was going to Kalanga Balanded back at Abanukos and Lambles and Bongos Abam Tugayo, we comment section Nabobengas and Pedro Sabam Tugela and Goba Yanabenokos and Eba Pilila. Noma behlangana emcimbinithizeni baxoxisana kube mnandi kuye nje ya kodwa abalandeli bakhe lapha nokhuzane bayamthuka still. Alright, izinganza kwethu, so ntedereke lapha khona ivideo ngempela uSmirnoff esho lapha neshiso komfokanala ethi ufuseke ngiyanitshela manjena. Alright, izinganza kwethu, asingandi kakhulu ngamagama, sintedere ividio basesitshela bacomment section ukuthi kahle which ngempela eqhubekayo bathukelwane abaculi, ngabe ukuthuka kwakhe lapha uSmirnoff uhlobelene nokuthi uzwana nomthandeni futhi uphilelana nomthandeni futhi uthatha iside likamthandeni entweni eziningi. No, kwenzakalani? What is happening? Okay, siyabonga.
Yangicasula leyo nto ngikhuluma indaba yokuthi ngicela ukuthi niye kulokuningi thukela amasimba eningawazi uma ngabe uzofika la ipage lami uzokhuluma udoti wakho ngicela uphume epage lami unfollow ungcono ngamane ngiluze ama followers ukunokuthi lokhu uzohlala la ukhamisa ngegama lami ungithuka ungithukela into nawe ongayazi ungithukela ukuthi wena awungifuni ufuna nje ukuthi fuseke. Uzovela nje kusekusasa uhlangane nami vela usineke ngikubona uthole ngikubekisile vela ngusakaze ngempama akusasa ngikusakaze nje ngempama masihlangane ikuvaselina ngibandisha nje ngibandisha nje isikhathi eside ungangibonanga wena ukuthi nangu screen off mina mina ayikho into engayinotice yonke into enishoyo la. So abantu abangithukayo ngiyabazi abantu abafunza ukuthi fanele bengithuke and abayekho baningi iyangicasula leyo nto leyo. Ngoba nitshela ukuthi thukana uSmirnoff. Ningithukelani? Ningithukela ukuthini? Ningithukela ukuthini? Kodwa nje ubaba athi ngithuke ekuseni la ngithe ngiyaphosta wangithuka lo baba. Wathi angazi abaculi ababala abaculi ngamagama. Wathuka ingalo mfowethu. Angeke saba nomuntu baba kanti. Kufana lolokhu kufana lo baba kuthi lokhu uChester. Lo ekuthi kuyizo phela sekubaba loya ngalesi sikhathi kwakuChester. Baku chest manje ewan iyanyanyisa nje leyo nto bafethu iyangicasula leyo nto iyangicasula ngempela ngoba mina umuntu ongazi even ugewa kangcobe uyangazi ubhuti ukuthi ngiyamhlonipha ngumuntu nje ngihlale ngihlekela ugelo esimhloniphayo ubhuti ombuso wamaciko ugewa umapholo ubhuti ngiyaxolisa ukumbiza ngegama ubhuti umcineka ngikhuluma ngabantu abakhulu masikanda abahlonishwayo bangazi ukuthi umuntu nje ohlele ngi neutral kahle